nkunze munyonga zanyu mu kibanza cy'abarundi bose iyo bavuga Akagera abari hagati y'imbibe z'Uburundi n'abari inyuma yazo tuzanywe no kubanza gukengurukira mubyeyi kuri ibyo byose wadukoreye muri uno mwaka turiko turasoza 2020 byaba bihimbaye cyane ibyatubabaje byose turabigukengurutse kuko byashyitse kubera ishyaka ryawe warabanye natwe mu bihe by'umunezero mu bihe bigoye naho uraturemesha dawe umwiranda twarabonye kandi turacyabona ikiganza cyawe cy'ubushobozi ku Burundi n'Abarundi aho bandanya utuzitera maze kugeza uyu munsi ikiza karanga coronavirus cyugarije isi kitigeze kiduhahamura muri kino kibare cyawe ariko Burundi turemeza mana nzima mu kibanza cy'Abarundi bose abavyemera abakekereza n'abatavyemera nyene ko atanga nguvu cyangwa ubuhinga twakoresheje kugira ngo Burundi bube bwararinzwe turatuye imbere yawe ko ari imbabazi n'urukundo byawe bidukwiriye none rero mubyeyi n'ingoma y'ibihe bitazoshira turongeye kugukengurukira turashimye turishimirije n'ubandanye uzitirira iki gihugu cyacu uko wamye twumvire semana nzima Mwiteka waduteye cyo kuba mukuru w'igihugu turongeye gufukamika amavi y'umutima wacu mu nyonga zawe dusaba ikigongo ku izina ry'Abarundi bose no ku izina ryacu bwite mwami wagakura twaragushaye ko akatari gake muri uyu mwaka turiko turarangiza ariko turagusabye amaso yawe meranda areke kwiheza ngo be gito bwacu maze uduhundi nema yawe byori imbabazi uko wamye mwami w'ingoma itazoshira utubabarire kuri ibyo byose twadubanga twadabanganije mu maso yawe uduhe mutima wa mweranda azodufashe gutera imbere mu bweranda muri uyu mwaka tugiye gutangura 2021 no mu izokurikira twumvire semana nzima kwaturi imbere yawe kwataye indi mana iriho uretse wowe n'ubuzima ni wowe tanguriro kandi ni wowe herezo natwe abantu wiremeye turi ubusa kuko tumara umwanya urumera umara amatwi yawe meranda yamuyumvirize ibisabisho byacu mbere hamwe tukagusaba tumera nk'abaguhata dushaka yuko ishyaka ryawe riranguka ubu muri aka kanya mu kibanza cy'Abarundi bose ibyo ndagusaba ndizigiye ko bihwanye n'ishyaka ryawe turagushikanire mu mimo yawe mukama iki kiringo cy'imyaka indwi inzego zatowe zigiye kumara zirongoye igihugu turaguhereje imigabo n'imigambi y'igihugu twiyemeje kurangura muri iki kiringo turifuza ko iyo migambi yoba ari igituma Abarundi baroranirwa bagiye itekanye ariko turazi mukama kwa ariwe nyene nyaringanje n'ubuzima bw'abantu dufashe rero ibyo dukora byose bize bibe mu ishaka ryawe kugira ngo bishoboke Imana nzima turagusabye rose amahoro Burundi n'abarundi turagusabye urose umutekano Burundi n'abarundi turagusabye urose amagara meza abarundi n'abatsindara mu Burundi turagusabye uhundi migisha n'imiheza byo yawe Burundi n'abarundi turagusabye uheza imirima n'ibitungwa byo mu Burundi turagusabye ukomeze inshuti n'abagenzi b'u Burundi turagusabye uhezagire n'abantu b'u Burundi ugarure imitima yabo urabana n'umwe mu bo washinze amabanga ahambaye muri kino gihugu uko akore aziko uwo gushimisha kuruta abandi ari bo Imana nzima uduhe kuba abarongozi nyabo w'ubusho bwawe utwongereza ubwenge bw'ubutegera icyo udushaka ko duhunde mutima mweranda yame atwosha gukora ibyiza turabigusabye Imana nzima.